300 million
Usia video bi e ko viral eye konfo bi abowra sofo bi akache akwakoyi sumai bi se eye ono no sumai o de be she roba bi amanfo kora nyi ni se e sumai na ne yire osofo ne yire ene konfo no ene nye izi kura osofo ne fe no therefore Agyenim Boateng na amanfo e di picture we ya eye apostle Agyenim Boateng ana e toto sa video ya e ko no enye ono a enye apostle Agyenim Boateng ye fe no or therefore Agyenim Boateng.
Or therefore Agyenim Boateng. That's up for what to be say. Vision power minister and one cry am a mole.
Oh no, and any video e treguna. Se ohe timer a ye konfono eko no wa na sikasembi ehunti ena ama omo entema yesa and sikasembi won ena ama omo ntem ayesa no oko no ho no mohwe baabi otena na o compare video a or therefore Agyenim Boateng e kasana aha na eye sasofi ena omo kan ho asem enye apostle Agyenim Boateng da bi enye ono a enu nti nyinyira ne se otu se sikasem bi di obi akoso a eye emse ntwidie bi eye abemu a yi akonfo no se da bi da bi da bi ompene kura nti obeti ne woni se odin 400 million na eni kan nti woni no ye ba konfo no ko eye odefo Agyenim Boateng ho ne no kokasa se sikasem no ho ne no ma bi a na ekoso osusu se maami bia maniska chese utia bia obeti ase na yakotie no nsusu ewia na omko ofie ho no nti fie ho na omko ye no eye se set up na no mbezo om set it off no app because wa twom wa dio se sen o aha no nti na za video no cover rant any kan ti won ya na ode ma eye odefo Agyenim Boateng no
pia the black magician na na 530 million we ye won na medem ma software your friend Agyenim Boateng pastor your friend Agyenim Boateng won in so now we say na je ni we begin suma film we ho dia ya sol we dia sol we didi jam na na we bua me kwasea me 300 million wo ho me catch you pe so we pe mu asema ai so a nda touch na from 300 million brem na sa am fam ba Thursday wala be you be hu shutana Angel TV phone in Ababu.
The one away and another 5:30. Another 5:30 Nangasango phone in Indisa. Ebimu Jinidi by Bimu Sun Yinindi. I Uko social media. A month will be any Nindi. My only videos are a month for the year comparison. Oh, he's scanning at the Ebimu Yinindi. Ebimu so. Agyenim di a wote warning wote eye odefo Agyenim Boateng e warning na yenko hwe video a omukọ ho na omukọ kesikasem no ensem na omukọ ni buwa na mti ni buwa na mti ni ye but uti a bu hu se e di obi a koso fa fa na million bi ni ade ye ntie
abu de video ame na video ame na e kufura na because
man so
budget
ma
ya
ase ode
We will be a working man. We will be a prayer. so what is it? Can I also go back and ask and week they are hanging on the money? Week. Every week they are $150 for the money.
Okay, let's pay back.
Would you have a compensation? I
would
come here to collect my money.
I would get set also money back every week. What do you mean once? What do you mean you go back?
What do you mean? So that you do.
Tie aba no nti wutum se sikasem ho e na akoba se ntwidie bi akoso a e ma konfo no ebowura sofo na kachi a ni yire ampena ma no kra na che se wutum se sikasem no ho a e na se setup no mko ye yo se ya mpa se okoji suman a e ne osofo na nkasa ni sempa enu ti yan ko hwesa video na e ko viral no emrai bai beto aso
Bola su befo.
Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo. Bola su befo.
Adwumapa on demand service for ena ese yemfa nkaibu yemfa mam adwumapa for se enkanka brochirefo a opese obedi dwuma bi ewofie se usi dan se usi esefie se adwuma bi a wo ye bia de adwumapa for se omoma wakonya na omaso wasene ema saa dai so no atumi abam de obeya nse oba download app no ewo play store ana app store ɛhɔ okwa artisans no ɛne dwuma mu die nyinaa egu hɔ ntunya download app na ɛboa ɛmo hu dwuma die bi ɔmo die ɛnsɛ wo pe cleaners ana sɛ cleaning services ana wo pe auto mechanic kyesa ade bi ɛde nipa na ɛyɛ tireless meka sɛ meka ade bɛkye de ɔbɛboa wo sɛ bɔmɔden download app no sisi amno kɛsɛ na ntumi mu awo sɛ wantumi download app no so a wobɛtumi akɔ www.adwumapa.com na hɔ so so no otumi akɔ hu dwuma die nyinaa sɛ de esitie ɛwɔ hɔ dɔm na ɔsɛ yɛn san so nka ma wonya wo ho ntiasɛ sɛ sɛ ne pɛ bɛdi dwuma ma nyinaa nyɛ sɛbe kɔhwɛ apaafo bi ɛnam street team ne mɔ yɛ ɔmo a yɛayɛ background checks afɔ ɔmo ho police report ne adeɛ nyinaa ɛwɔ hɔ nti nya deɛ obi bɛyɛ obukata ana obi bɛbu afa soɔ afei so adwumapafoɔ sɛ ɛsan sɛ ɔkɔ sogya mu kura ɛwɔ military police a ɔno nso kye sogya ne nti artisans no yɛ adwuma no yɛsan wo supervisors a ɔmo nso abere ne abere nyinaa no ɔmo monitor ɔmo activities ɛhu sɛ biribia ɛrekɔ so pɛpɛɛpɛ anaa na ɛsɛ adwumapa deɛ ɔma ba biribia yɛ simple biribi na wo nte aseɛ so a mɛpakyɛw no wafa numbers de ɛgu screen no so no na yɛne wo adi dwuma